Gumnandila, the Kagasi FM Red Star Experience, the virtual edition.
I don't know. Such nation was the nation of R&B, and its king wore diamonds and gold and drove around in big beautiful cars, and he owned restaurants and clothing lines, and he built a castle on the island of Long, and it too was paved with diamonds and gold and rubies. But he led his people astray. He was not a good leader. He was not a good
Bengate ngingekho. Yara live a life yas kweta yini zikose mkwatweni. I better life for all ya tina ifikile na. Inevi rabini si atola gala yini. Ukukhishwa kwezisu sekoba semthethweni na. Uphi uNicholas Steyn wadubula ingane uAngelina na Zwane. Wathola sigwebo sini uPeter Odendalo wadonsa indoda kamampuru ngebhaki. Uxolele nembuzo mina bengikade ngiyakhala.
Uyababona-ke la bantwana bayangisukela. Ngizobagoba njengesikela. Awungiplome nabo, ngiprova nabo bayangishintshela. Sebehamba nale nkinsela. Bangibukanisa nolo bayangipikela. Kanti abazinzobavuthela. Ne-TKZ yesikhathele uMasimbela. Ngiyampapatisa ngomlilo. Uyawabona-ke la matshiri
ayangisukela.
Sowagoba njengesikela. Awusiplome sonke sigruva sonke ayangishintshela. Asehamba nale nkinsela. Angibukanisa nolo bayangipikela.
Kanti
abazinzobavuthela. Ne-TKZ yesikhathele uMasimbela. Ngiyampapatisa ngomlilo.
Njalo nge-weekend namagenge ami. Hlangane ekwarini sidle imali yami. Sipekeje sipekeje amantombazane. Alahle ahambe. Njalo nge-weekend namagenge ami.
Funa umntwana ontofontofontofo njengo-Pizlack. So hlangana emareke njengo-Brigade. Bese sithi njengo-D-Box. Uyawabona-ke la matshiri
ayazizela.
Asekhonde njengo-Thukela. Isiphithiphithi phone u-call back nama-SMS. Uyawabona nama-MMS. Labantwana sebengifuna nama-PS.
Utshala bobuningi kanje.
Njalo nge-weekend namagenge ami. Hlangane ekwarini sidle imali yami. Sipekeje sipekeje amantombazane. Alahle ahambe. Njalo nge-weekend namagenge ami. Hlangane ekwarini sidle imali yami. Sipekeje sipekeje amantombazane.
CFM Red Star Experience, the virtual edition.